Mondo kanyalore, to giwuon go nyaka joma nyasaye.